Excellency, wewe ndiye baba yetu ya mlima. And all I have to tell you ni kwamba, you are the mountain and the mountain is you. Usitishwe, wewe ndiye baba yetu na tunakupenda sana.